Njalo yenze so ngiphothoza mafuko sana. Hayi angikengelinganisa. Yabona fethu ubohlakanipha yaso. Yabona iningi. Bazibacabanga ukuthi hayi uyambona. Hawu mayitha uyayishishana somoya. Mofrevenze madoda. Hey, kanjani kanjani? Nan. Shit must be abantu bakhe naye zobabiza kanjani. Wemameni, mawucabanga wena mina ngithandaza kanjani. Awuyicabange leyo nto, 1 second, ngikunika ithuba, just think about it. Icabange leyo nto. Am I that stupid? Ngisuke ngenzela ukuthi ngikutrack-e, mawuthi uyazama, uthi usho lento engiyishoyo. Bese ngiyakutrack-a, ngibone ukuthi ubani. Ngoba ngikwazi ukubona nejazi eli-green. Ngoba ngikwazi ukubona nejazi eliyicuba. Ngoba ngikwazi ukubona nomqhele nethu selide kunawe. Uyangizwa baba? Lezi zinto sikhuluma ngoba sazi. We do this intentionally. Because we are expecting you ukuthi ubhayise. Now I am teaching you. Uma ukhuluma izinto, never say into wena oyishoyo uma ukhuluma nabantu bakini. Awucabanga nje, hoy, yabona-ke, kunjani? Come on, man, come on, we're not stupid. Ta.